Epona tampila ukula pila chi chi ja weke la fie kumembu shimo shine Naine e bondi jelele
ni dada
ame
musha
shanine
bondi
jelele jelele ni
dada
Mumashiwi enu mwali sosa uyo onse ukepusha mwishina lyandi kamupela ifyo ale kabila naine mwe tata nalomba Shandi Shonse
Jelele
Shandi Ine.